No te rānei, kaitahi ai ngā kaitākaro o mua o te kapa Kiwi, nā kona hoki ai ngā maharatanga tō mua hoki I te tukinga tuatahi o Aotearoa mo te whakataetae ipu o te ao ki toa hāmoa. I reira hoki te kāpene o te kapa I whakaihu waka I te tau 2008, arā a Nathan Cayless me ētahi atu o ngā ika āwhiro e whakapono nui ana a Cayless ka puta toa mai anō te kapa o nāia nei, pēnei I tōna kapa toa o mua.
A lot of similarities, you know, obviously with Jason, guys that want to represent their country, that's fair enough, and their family, that's fine. But what it does do, it gives young guys an opportunity. And you look at the team that the Kiwis have in the squad, there's a lot of real hard workers in that team, and not too many superstars. And you've got Sean and Roger, but there's a lot of real hard workers in there, a lot of young guys that are hungry.
Ka timata te ipuriki o te ao a pōpō I te tukinga o te kapa o ahi treiria ki te kapa o Ingārangi. Ai hara I te mea e kore hoki ngā kai tautoko I te kapa o toa hāmoa e puta ki te tautoko I a rātai o a pōpō. Nō nanahi nei anō puta ai ngā apataki ki tētahi hokomaha I te tonga o Tāmaki. Ko te whāngai Māori a jazz te bagatera I karawhiu I te wero ki tana hoatākoro o te kapa tamatoa a Sean Johnson.
No, it's going to be a good game. I've seen him yesterday. I just told Sean to chuck some pads on his ribs because I know he feels that's going to be targeting him.
Ka tuki rai ki te rai ngā kapa e rua nei ki te pā o rarotonga a pōpō.